found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. I found love in you. And no other love will do.
Mrs. A.
Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in my heart is where you'll stay. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Oh, this is why I love you. Because you love me. Stars have all aligned, and right now is the perfect time to say, I love you, 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 I do. This is why I love you.
Okay, I'm still a cool bazan and good to see beggars and a cool. Sebonis catches his hand be like a cool got to get a good number and a cool and a log on his cat. Lento in a bobazalan, amen. Manja Batis separate, you mean a woman down was seen the same time I'm Kulungulung Zaloga. Hallelujah! You have a Hallelujah! Yeah, I get. Amen. So ngiyabona ukuthi separate ke manje sizocela nje ukuthi ngokuhlonipha okukhulu kune the cameraman and camera lady abaqhashiwe ababhadaliwe. Sicela nje sibanikeze space siyazi ukuthi ama phone wethu a capture ithombe ezinhle kakhulu. But at this moment sicela nje laba ababhadaliwe kube yibona abazo capture this moment bazalana. Amen. Siyacela nje ukuthi kungabi nesiphithiphithi nokusukuma nani. Ni nzozenisa makodi ngiyang understand mos. So ngiyacela nje nihlale kahle nililizele nje kuphela okwenu nje ukulilizela kukho kuningi. Siyabamukela ke manje sizomukela ama groomsmen. Hallelujah. Bayangena basandeni. Hallelujah. Naboke 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 nilizela nilizela nilizela.
Ngizahlulela ngisengqondo yami boys
just 7 days, as Java's eagerly awaited music project amassed more than 7.7 million streams across digital music platforms.
I've lost a lot, but at the end of the day, it's better to lose this into than lose my mind and lose myself.
Self-doubt, where you feel like everything's falling apart.
Bantu Mbali, because I'm not famous anymore, or this thing is affecting my fame.
Java's eagerly awaited music project amassed more than 7.7 million streams across digital music platforms.
I've lost a lot, but at the end of the day, it's better to lose this than lose my mind and lose myself.
Self-doubt, where you feel like everything's falling apart.
I'm truly feeling it because I'm not famous anymore. This thing is affecting my fate.
Get away, get away, get away. It's all I wanna do.
I'm a survivor.
nothing better. We're together, and it just feels right. How I love you, you wish you were here. It's all I wanna do. Nothing better when we're together, and it just feels right. Man, I love you, can't wish you to be there. It's all I wanna do, baby. I'm on the land, I'm on the land.
Sizoxola umfundisi umkhatshwa asikhulekele asibikele udaba lwethu kuNkulunkulu ukuthi sesiqalile. Amen. Amen.
Asivala namehlo thina sonke. Babe egameni elinamandla igama lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu namandla onke nasentambama Nkosi siphakamisela amehlo ethu kuwe ngoba uNkulunkulu wami uNkulunkulu namandla onke usizo lwethu. Namhlanje Nkosi ngalomcimbi esihlangene ngawo siyathandaza Nkosi yami sibiza igama elingaphezulu wonke amagama ukuthi baba beka uNkulunkulu namandla kubuhle uNkulunkulu namandla onke obusemhlabeni obenzakalayo baba uthando laqala kuwe ungumnikazi othando Nkosi kungakona namhlanje Nkosi siza kuwe uNkulunkulu namandla onke sinikezela lo msebenzi ezandleni zakho sithu ingqwele uNkulunkulu omuhle nomusa uNkulunkulu egqela uthando olumangalisayo Siyabonga Nkosi yami ukuthi konke babe siyokwenza kule ndawo uNkulunkulu namandla onke oh my god kusezandleni zakho siyabonga Nkosi yami egameni lakho elinamandla in Jesus Christ mighty name thank you our lord amen
amen sesizohenda umsebenzi kubishop aqhubeke amen hallelujah
on your wedding day you're going to sing that.
Can we give God a clap offering for such a great day? We're not gonna waste a lot of your time, but we thank God we managed to be here and also to hang on until this time arrives. Hallelujah. It is unfortunate. I'm Bishop Mfama. I'm a Venda by birth.
So,
that's why I'll try to make it easier, because if I speak my Zulu, a lot of you will stand up and walk away. So I don't want to miss this great day. Hallelujah. We thank God of the family of Nzunza and the family of Tlatswayo who get this day organized. I know it's not easy. It's a very, very difficult time. But God help us to reach this moment. And we thank you also to present. We also got a lot of brethren from Secunda TBCI. Can you give them a clap offering?
Amen.
I think there are more than 60 here, yeah? Which is a great honor. The travel, all there were some during the night, some from yesterday, all those things was great. So, I also welcome the owner of this day, these two people who organized us to meet together here. Not wasting time. I know these people for some couple of years. And these two people here, you must listen to me. We already blessed them. They already mentioned their vows in 2021, on the 2019, on the 19th of February, of November. Am I right?
23
November. It's 23, yeah, see? 23 November in 2019.
Amen.
So they were together. So if I can ask a question, which you're going to answer it yourself at home, if God can say, we're going to remarry again, who can marry the same woman who was staying with him, with her, for 4 or 5 years? Who can marry the same man who was staying with you for 5 years? Some people can say, hey, God forbid. Don't answer it now. Just pray about it. But these people, they stay together and they came to us. We welcome them, we pray for them, and even today they say, we are strengthening our marriage. We really thank God about that thing. Marriage today is not an easy game. If you go to court, they got more problems in marriage than corruption. Now here we got Bantu.
Manje sino Bantu.
We also got Mbali. We call them Mbali.
Sino Mbali.
They are so beautiful, these people, eh? This community, hey, I'm proud of them.
Amen.
Now we're not going to waste time.
I see your mushy's cat.
I want to ask you a general question. They also got some tokens that you're going to put the fingers at the later stage. So you, bride and groom, do you now take each other to continue to be your lawfully wedded spouse? I want you, let me continue, okay. Continue to love one another and be loved for who you really are. To celebrate your similarities and rejoice in your differences and approach your last years with same joy as you approach the last 4 years. Is it too long? Ngiphinde futhi. Now I want you, if you agree with me, you're gonna say, all of you say we do.
Nizondivuma nje nina nithi ngiyavuma no nima nithi I do.
Oh, you don't have microphones. Can you bring another mic if it's there? Okay, use that one.
We do.
Ngivume in.
Amen. Give God a clap offering. I know I hushed them. They know they were not aware of it. But what I'm trying to say, good, they were staying together. They know their weaknesses. They know their good part. Now I'm asking them a question. Do you agree you're going to carry on living with the same woman, the same man, with all these difficulties, and in front of you they say we do? Can you give God a clap offering? Do you promise to create a new awareness of what to expect and what to forgive? To plan your future together. After the children have grown, the bank accounts are dwindled, and the grandchildren have descended upon you.
Niyavumelana ukuthi nizoba ndawonye emva kokuthi abantwana sebakhulile konke sekwenzekile niqhubeke nihlale ndawonye.
We do.
Give God a clap of hands. The last one. Do you pledge to acknowledge your expectations of each other based more upon what you know, you now know as a reality, and less on what you discovered was fantasy?
Niyavumelana ukuthi nizokwazi ukuthi nibekezelelane ezintweni enizifisayo nenisazozazi nale ngaphandle kwalezi enizazile kuze kube sekugcineni.
We do.
Hallelujah. Give God a clap offering. Here are these two people now. They agree with me that even though they know all their faults, they know where things were not going good, but that will never separate us. We are going to stay together in this time, testing time. Some people can easily go away. Some can easily give up. But here the two, they say we're going to stay together. Some of you, you know I'm going to celebrate 40 years on the 2nd of December. Staying with one woman. So I encourage you to follow on my steps. It's nothing is impossible. We are here to help you. We are here to support you. So if time allows, come and join us on the 2nd of December. It's
going
to be a great day. And I declare and I decree, whoever I bless must be attached to 40 years.
If you
want to divorce, ni divorce after 40 years of marriage.
Oh my
God. Kwa manje, no divorce.
Amen.
Hallelujah. Amen. Give God a clap offering. Can the pastors come together here?
Abafundisi beze ngaphambili.
I didn't ask for who is giving away the daughter. I didn't forget about it. We already got our lady. That's why we waited for the father to come to be here.
If
we're going to give him time to speak to us after the session. Just
a
few words to say, nangu makoti niyamthatha.
Asinikeze amagama ambalwa wokusinikeza umakoti.
Then the pastor, can you got some rings? Yeah, come with them, Pastor Manya, Pastor Mkanjo. Let's come, pastors. Mama, come and pray for these rings.
Amen.
We know we already blessed them. We already spoke the vows with them. But unless if they got something to say to each other after the rings. Open for us. Oh, look, I was opening on top. Mama, can you come and just pray for them?
Dairoba shonda rabaziba dombari ya mandoro jiba yanderebozi ya gomayo nda mangurungunduru zimai karasinda Holy Spirit ribo shangainda mandorosi ya labario baronda koshi ya mandari ya parambandio mangurungunduru zimakashanda babangazina laiso Christ wa Nazareth. My God, we dedicate rabiodio hadiebi ya rodi ya modio go dia meregadio balagoria jonga inda karosin baba ingringi ndiri bazunga maingororosia mbongarakasha mangarabasinda. In the name of Jesus, oh God, amado amado, amen.
Give God a clap offering. It's blessed. Father, we bless this ring in Jesus' name, amen. Can you take, I don't know which one is way. Man, Kete. Then you can speak those words. Those ungazang ustele. Mamba mbele microphone.
Yeah. Okay,
what's up?
Prepare and a bone good tie. I think I should prepare and I was in it. Zaukuruma and then miss a insulay getting the fagger ring. Was a gap. I'm just going to touch out the plan. Lamb, the hotel, yes, even. Wish hooty. Cut better, gi gubombali, bametha ngikamala mbali, babese bayibonile ke imbali. Kwathi ukuthi mina ngibona seyindlule ku 21, kodwa bese seyimbali ngalesikhathi. Babese ngithi ayi, le mbali isuke kwanzuza, iye kahlatshwayo. Kona bazolilizela kanje umama. Wathola ukuthi lesuku selifikile. Kodwa siyazi ukuthi njalo njalo hleze kune ngizama ukuyisho kodwa manje ngiyesha ngamasayi. Kodwa niyabona bazalwane ukuthi kuyaphansi kuyaphezulu. Eceleni. Shuthi kodwa kuyaphambili inayo into emqo.
Yeah.
Kwaze wafika u-23. Kathi siqale ukubona abantu abaningi bebengazi ukuthi bekuza i-World Cup bebethi yini uBantu Phoenix, uBantu Philip uyeza. Bethi thina bezidlala ukuthi I know mina kuzoza ngiyobona uPhoenix. UPhoenix. Kwale gama labalidibalisho. At the World Cup. Yeah, and then I was saying, I'm going to say,
Manja,
Okay. Utheni manje kuya lo Mbali lo. After this 4 years. 4 years, na?
Yeah, ngithi ay forever soqalile kwaqala ngo 2019. Ay ufuneka sina times 10 ukuze sifike lo 40 bishop.
Wow. Okay, Mbali. Masibone ke uzabe kusele wena lapha.
Is it the right one? Okay. Mhayise wakungwanya ngelengele cebisa sithanda senhliziyo yami sibuya kude kodwa ne-makeup yasithe iyabiza ngenkwazi ukukhala njengoba besewushilo ukuthi sisuka kude ngo 2010 singakazani kahle kancane kancane silokhu sifundana kuningi ongifundise khona engifike ngingakwazi kuwe kuningi futhi ngisaqhubeka ngisakufunda kodwa engikuthanda kakhulu ukuthi wakhetha inkosi sindawonye ene lokho ngihleze ngihlonipha ngakho ngoba indoda emsabayo uNkulunkulu inona indoda eqotho ngiyacela ukuthi uqhubeke ube le ndoda le oyiyona uphinde ube ubaba futhi oqotho lo uyena kuthando lwethu ube isibonele sihle kuthina angeke ngijikise isikhathi obuya ngaso noma ngiktshela ukuthi hayi usungabuya late manje wena waziyo ukuthi indaba u6 o'clock uhlezi ukushayela endlini mangabe kungasha uma kushaya ukwara past ungafikanga uyayifone ngithi nje cebisa qhubeka kanjalo umhayisi
angazi manje ukuthi umhayisi obani hola waza nalezi zinto wena abaningi abazi nesithakazelo zethu uthi kodwa siya siyashada nje siyakakariyela sehla sinyoka this great man manje mangeni guqa phansi ngiyazi ukuthi kunzima guqa phansi namhlanje phambi kwaNkulunkulu abafundisi bazonibeka ezandla sisile lo mshado ngegazi lika Jesu
Ubo bo ngebo thixo angekho njengawe kuba inqeba
zakhe
zimiku naphaka haleluya
zimiku
can we stand up and raise, lift our hands to sing this wedding in the name of Jesus Christ. Can you just lift your hands and sing with us? Baba somandla nkulunkulu thembakale Jehova angeke onjengawe uzimu wamazimu mnawanga Jehova is the family new family that will place them in your database Jehova we decree and we declare that above all Jehova there's no one can destroy this Father you said those two we put together nobody can put asunder in the name of Jesus daddy we thank you daddy we honor you this morning We dedicate this family in your hands. Father, we know Jehovah is long, is overdue. But today, Jehovah, I pray and I lay my hands on them, Jehovah. I seal this love by the blood of Jesus Christ. Daddy, we thank you. Daddy, we honor you. Daddy, glorify you. My Father, I declare and I decree. Father, be the leader. Be the king of this family. In the name of Jesus Christ. Father, we thank you. In Jesus' name. Father, we pray. Amen. Can you help them to stand up? Give God a clap offering.
Thank you, Jesus.
Now, You know why we do this? When the child is born, they command you to register the child in the database of Home Affairs. So they know that there is a child in this family. So this is a new child born. It's a family, new family born. What we are doing here now with these pastors, we are registering this family in the database of God. When there's any challenge, they can go to the database. Now there's a war in Gaza and Israel. The first thing the government has done is to see if all South Africans are out of Gaza. How do they know that? They go to the database and they check, we know this one. They send a fly, come bring them back home. Now we say this church or his family is registered officially in the database of God. When they are looking for something, they cry to God. When life is tough, they cry to God. Can we give God a clap offering? So by the authority given by God unto me, I declare you husband and wife. Give God a clap offering. Can you kiss your wife?
Amen.
Yeah. Hey, what a good. Hallelujah. So I know we can talk a lot. Pastor, okay, we're gonna ask Ubaba Bena Magama Mabele Matatu before Sibi Zabafundis was over Kaula, Nanin Zabakaula. So, song is about, don't worry about time. Can you get a DJ song? Baba was in Joe Panza Magama Mabele, Joe Dumdanam, Omnigas, the Subusus of Puma Indian, Ayakumunyamus. Ubaba Upetis Busis of Azarana.
Amen.
Oh, Isaac, before Ashona, what you want to run about? Oh, no, oh, sorry, I don't know. Oh, Jacob, what go Isaac? No, it's what you Ufuna with the bomb travel in Yama fresh as of Abusisa. Now, I say, Baba, where's the Columbus Busis? I wouldn't have a good routine in Loko Kubeka is a blessing to us.
Amen.
Baba, let's put them together for the Lord while the Baba is coming. Where's the Columbus?
Indodakazi yami yokuqala le engikwaze ukuthi ngiyikhiphe kulolu suku. Lokhu kumina angizazi ukuthi ngizothi ngi-overwhelmed ngendlela engijabule ngayo ayichazeki. Ngithokozile kakhulu. Okwesibili ngithokozela umkhwenyana wakwami. Lo mkhwenyana ngifuna ukusho mlingani. Mhayise ukuthi le ndodana yakho nami indodana yami.
Amen.
Ukhulisile kahle mhayise. Indodana yakho iyahlonipha ngendlela emangalisayo. Izithobile sonke isikhathi. Lokhu ngeke ngingakusho ngoba ever since ngamazi lo mntwana uhlale njalo in smiling face uhlale sokuthi ezithobile ethi mayikhuluma nami athi kufaka ikhanda phansi bese smile kancane ngithule ngimbuke kube ngathi angimboni kodwa ngenziwa injabulo uhle ngijabulisa lo mntwana sonke isikhathi ngakho ke namhlanje bantwa bami njengoba nihlanganisiwe namhlanje ngokuphelele ngithi kunina Nginifisela konke okuhle enisifisela khona. Ngithi uNkulunkulu aqhubeke njalo anibusise. Aqhubeke njalo anibusise. Njengoba akwazi ukuthi anihlanganise. And futhi indlela anihlanganisa ngayo iyacacisa ukuthi ayisobuye iphinde anisophinda nidivide awu omunye umuntu. Ngiyanibongela kakhulu bantu bami, akulona lwami usuku, usuku lweni lolu. Ngiyanibongela.
Asimcele izandla uNkulunkulu kakhulu, siyabonga baba. Magama amahle kangaka, magama sikhuthazayo. We are so proud of you. Ukhona kahlatshazo, tell us something. Ngeke bakhulume bodwa bakanzunza. Amawuze nje magama amabili nje izangaphambili, izongasabeluli. Ngikunike isikhathi sami sokushumela, ngingashumela kuze ushaye 4 phela. Manje uma angeze, ngiyalivula iBhayibheli la. Hayi, hayi, hayi. So ndela nje phonze magama amabili, mama. Mabili nje, umukele magama ndoda. Sihamba naye phela siye sekhunda thina. Uzoziphekela le nina, nizodlala nje, asambona nje. Let's get a short song while basiza ubaba laphaya aza ngaphambili. Angithandi ukuthi nathi phela siyazithola, asisake kuphela nathi siyazithola. Ara ya
ngibala yo Bantu bami labo monga kakhulu uhlatshwa umhayisi. Ayikho into engayisho kakhulu ngoba into engiyijabulayo bashade kahle.
Hayi, siyabonga kakhulu. Okunye nokunye siyabonga kakhulu.
Asimkhalele izandla ubaba asakhulumile. Hallelujah. Now before they sit down, I want us to welcome them and shake them hands. And now angoba abanye sebanendlala nizosuka nihambe ningakanikeli. Sizotshelana nesitsha somnikelo la. Sibe khona la ukuthi noma uhamba uye ekhaya uhamba ushiye umnikelo wakho ungakhathazeki. Usuke nawe nama presents azobizwa le nge-reception, mara ngifuna umnikelo wemali manje watshelete kaSisuthu. Let's get a song, DJ. While big yes, I bucket a cool, fella. I mean, I'm gonna get him cool also. I'm bucket a man. Let's get a song while they're preparing. Masi Sala, Uzum Kaule Sanda, Ushemni, no one upon the pants of Luke. This is a wood and Platune, Kune fence and the lap. Let's get a song while we're giving. Come pastors, let's start pastors. We're ready. Are there going to call up at all? Bazalwane oze umshado noze nomnikelo masiza nomnikelo uzonikela masinyana nje masiphuthumeni singamoshi isikhathi noma uzuka uright nje ngizobusisa. Let's get a song mhlambe bafuna iculo mamda ebe DJ, we need a song now.
I'm not afraid to die.
Such a gift in the name of Jesus Christ. We speak life breakthrough. Let this money be used, Father, in peace to make them happy. Father, we build them on the foundation of prosperity in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Manje banganinga bathatha abahlale phansi. Ngizokhuluma iverse 1 from there. Where they're gonna sit there? Where they sitting? I think that's still blessing. Okay, we can take our seat. Who's helping the mom sending? Oh, okay. Give them a chair so they never slept, these people. They were meditating and praying for us so that we must travel safe. Here we are, we're safe. Yeah, now I'm just gonna read one, number 2, verse 15. Catch us the little foxes. Little foxes that spoil the vineyard. For our vines have tender grapes. Father, we thank you for your word in Jesus' name. Amen.
Amen.
A married
umshado
is like a vine. Now Solomon is saying, let's catch the little foxes because they destroy the vineyard. In marriage there are foxes that like to destroy the marriage. That's the first thing we do in marriage. We bless you, we pray for you. We are catching one of the foxes. Now there is a saying that says, take care of the pounds
and the pennies will take care of themselves.
Nagegela ama pounds, ama penny azos nagegela ngokwawo.
There's something with these little foxes.
Kukhona izinto ezithile ngalezi mpungushe.
Those who are driving cars.
Laba abashayela izimoto.
You know you must take water on your car.
Uyazi ukuthi kufanele uthele amanzi emotweni
yakho. Normal water.
Amanzi.
If you drive it without water.
Uma uzoyishayela ngaphandle kwamanzi.
The top gasket will blow.
Izo bese ishaya i top gasket.
It's going to cost you thousands of money.
Bese ifuna imali eningi.
To repair that engine.
Ukuzulungise le.
If you don't check your oil in your car. It's a little thing. I think it's about 10 or 20 rand a tin of oil. And water you get it nearly everywhere. But when you ignore those things, they will catch you up. You're going to pay thousands on the engine. So I'm saying in the marriage also, if we don't catch those little foxes, one day it's going to catch us. Can I get an amen? So never, never take anything for granted. Can I get an amen?
Amen. Amen.
Little foxes are like weeds.
Zifana no kula.
You know, when you plant your millet, or it's a mango, it doesn't matter.
Noma umango.
You don't ask weeds to grow with it. But when it got water,
it's
come up by itself.
Liyazikhulela lona ngokwalo.
And it will make sure that that plant you planted never got, it's not going to grow well.
So
if you want that plant to grow well, you must remove the weeds. Tell your neighbor, remove the weeds.
Susukula magi.
Hallelujah.
Amen. Amen.
These weeds, unless we remove them,
as we keep in lokula
in our marriages, there I will mention. I'm not going to elaborate. I'm giving you maybe three or four foxes.
The first one.
Taking each other for granted. When we are married, we must value each other. That is a dangerous fox. That will make you not to succeed in life. Number two. Self-righteousness syndrome. In other families that we have seen in life, somebody's always right. It doesn't matter whether mama she come with an idea. She will never win this battle. Because I'm a man here. I'm the one who say everything. I was helping another family where the mama said to me, Bishop, this husband of mine, he's got PhD.
PhD.
I got only matric.
So
I can't argue with him. So whatever he said is always right. Even if where two socks of different colors.
No manga kogama kawasa anga fan amabili.
But he's still gonna convince me. Because he's a PhD graduate. So now I just keep quiet. When you see him having a red and black socks, don't even worry, I've seen it. He's always right. In marriage, Bazalwane, nobody's always right. That's why God puts us together. So we can help one another. If I can ask Mbali and Bantu here to stand and hold their hands, maybe they can stand up. I've got another 5 minutes before I finish. Don't worry. Hold their flowers. Just hold hands together. Face each other and hold hands. Yeah, put that, give those piggy down. Yeah, hold hands together. Hold hands. Ah, what a beautiful couple. Now, do you see Bantu's right hand?
It's
on Mbali's left hand. You agree with me? And Mbali's right hand is on Bantu's left hand. Unless if you are left-handed, if you are like most of us, our left hand are weaker than the right hand. We together, brethren.
Amen.
And our right hand are stronger than the left hand. When God put these two people together, he's a Bantu. Your right hand is going to go to a left hand, where she is weak, when I will be strong. And you, Mbali, your right hand will go to his left hand. So where is weak, you will be strong. Give God a clap or you can take a seat. It is important to understand she's not just here to make children. She's here to support and strengthen me. I say I've got 5 minutes. I'm finishing now. Don't worry. And then the next. Is uncaring attitude. The next fox is uncaring. I don't care. The rain is getting in the house here. I don't care. Children have got no shoes. I don't care. I grew up walking barefoot. That don't care syndrome is a weed in the family. It must be removed. I must care. In Jesus' name. Partners must care for each other. Because love is caring. I'm closing there now. Let me not carry on. I said these things you must take them very serious. When they happen in your family, you must know we got foxes here. We must remove them. Can we close our eyes?
Amen.
Father, we thank you for being with us this afternoon. We thank you for this time. We speak blessing life. Father, yeah, the two people to join their life together. Father, bless them. Multiply them. Strengthen them. Where they are weak, they're going to help each other. Father, we're here also as a family. Father, to support and to encourage them. In Jesus' name, amen.
Amen.
You can say amen. Give God a big hand of offering. MC, here is your pulpit. I am done.
Amen.
I'm happy we got family registered in God's eyes.
Amen.
Hallelujah.
yakho eyokwenza into eziningi. Cha ngiyakuzwa uyathandaza yinhle ethandazeni. Ngiyazi ngisho ngathandazela phansi uNkulunkulu Zozo. Kwa le voice le ngathi ukusho something yabo izinto okumemezela bo. And now ladies and gentlemen. I wish I ngicela ikunika umnomoya. Camera.
All right. Hello this side. Ladies and gentlemen, welcome to this wedding ceremony.
Once again. Once again, please. And now, ladies and gentlemen, I will introduce the MC.
Yeah, are you ready? Can I hear you? Are you ready? Ladies and gentlemen, let me hear your voices say. Somebody say. We are in another province. If we were in our province, we will say fire. You can hear the band. They know it. Program director, do you permit me? Can I hear the voices of people that are happy in this place? Say yeah. Ladies and gentlemen, we've got the one and only, our program director. He's coming to take over. Are you ready to welcome him? He's gonna give us the rock of the nation. Here he comes, the one and only from KZN. Ladies and gentlemen, get yourself ready, for Mr. Mapumulo is in the house.
I appreciate you guys. Thanks so much. Thank you. Hey, Mbundisi, ngithi mina ngijojo zafuka ifire la. Wakikizisa la ngithi ayo kumisa nje manje. Sethuse nale ndoda leyo ngomlilo. Iyathuka manje umlilo ithe kwangiphinda futhi. Cela simshaye ihlombe elikhulu Pastor Manya. Wow. Ayizo mnandi. Welcoming of guests, Mr. Julie and Dorrent Hlatshwayo. Give it up, ladies and gentlemen. Wow. I think a couple. Oh, put no put. Oh, can you see it all? Bazo Kamago. My life, oh man.
Jesu I cool. Did what?
Rewrote my life.
Hey, give it up. On that note, let's bash a little belkolo and welcome Mrs. Mercy. Mrs. Tajwayo and Mercy. Yes, thank you so much.
Welcoming of the guests.
Sanbonani. Niyaphila. Hayi niyaphila no. Hayi ngiyabonga. Umesi lo wakahlatshwayo. Ngiyanimukela zonke ivakashe khona la ngaphakathi siyajabula ukuba nani. Imndeni yombili nehlobo nabangani abasize zosingatha. Siyabonga. Amen.
Thank you so much, Mrs. Hlatshwayo and Mrs. Special Hlombe Khulu. Okay, ngikhohle ukusho la, yabo ukuthi kuhle kanjani la. Yabo futhi indlela okuhle ngayo awukwazi ukuthi kwakuhle kwethu. Nawe uyabona khona kwethu. Akukho nje nakwenu, uyabona nje. Ungajike endleleni kwakuhle kwe uboye na uthe yi. Phela nomakhelwane bakhona bayabuka ukuthi hayibo kwenu. So ngathi ama awards ngicela ukuthi lento siyenze ngathi ama awards vele yabo uma ngibiza umuntu ezokhuluma phambili nimjabulele sengathi uwinile naye ajabule sengathi vele uzothatha iaward yabo naqanda nimchawule nimphelezele ubone kuma award fike naphambili nime nani ningazi nime nje bese mhlawumbe nikhulume emuva ningazwakali kahle bese niyehla ke stage so songenza kanjalo DJ lapho nizongidlalela into engathi di mangibabiza bo engazuthi ngempela usezowina yabo engathi into engathi uvalo nje nishaye into ethusayo yeah so yeah siyaqala ke manje nikhona nikuma awards nani ni you are part of this live lento and awuhlini la ngoba icamera iza kuwena uzotrend ama comment azothi lo sise beyapi wazwa mohlo sisi kodwa wahlina yabo so ngicela ukuthi usmile ngoba icamera ngeza nominini ifika njengesele icamera so singena kwi speech ke manje senza leyo nkonzo ka 2-3 minutes. And now, ladies and gentlemen, for this category, I present Groom's Family. Oh, to present Groom's Family. Okay, I'm gonna ask you one. And the nominees are, for Groom's Family, Mr. Nzuza, Sifiso Zwane, Mr. Kuluza, Mel Nakana, and the winner is Mr. Kuluza! Oh Mr. Kuluza labantu laba ababhizi kakhulu babhukiwe lo okuza ingane yakhe yabona izomlandela award umuntu ofana no black coffee kanje sothi akekho kuzofika umuntu othi on behalf of is that you Mr. Kuluza wow
sanibona nonke Seshido MC on behalf of ubaba ukhuluza usehambile sebuyele ngasekhaya kodwa namukelekile nonke abangani izihlobo abakanzuza nabahlatshwayo nimukelekile nisekhaya nonke nje siyanimukela futhi siyanithanda ngathi konke kuzohamba kahle siyabonga
wow for senior groom's father category ladies and gentlemen the nominees are Mr. Khuluza Pastor Manya Vusi Hlatshwayo Sifiso Zwane and the winner is Vusi Hlatshwayo Wow, he wasn't ready. He wasn't ready. Okay, Uyeza. By the way, siyabonga speech sika Mr. Khuluza. On behalf of Mr. Khuluza, sibe sifishane kahle. Ngesi shouta aw prepare ngama usho speech esifishane. Ukuthi abengekho prepared. Okay, njama siyadlula ngoba it seems like akekho. Siya ke kwi Pride's family and welcome Mr. Nzuza. What a winner, what a winner. Sanibona baba Nzuza.
Sawubona ndodana.
Yeah, uzizwa unjani baba winile?
Hawu, ngizizwa ngijabule kakhulu.
Kodwa baba athi ajabula kakhulu, uthi usejwayele ukuwina nje. Nama award.
Kona sengike ngawina ikhathane ikhathi zimbali impela. Lokhu nje ngicabanga mhlawumbe oka 12. Kodwa lokhu kungijabulisa kakhulu.
Into ongayijwayele ukungawini.
Hey, kona ukungawini aya ngijwayele.
Shuzo ungajabula kakhulu mawa ungawinanga.
Ungawina? Ay, anginasiqinise. Aw. Ngiyabonga kakhulu mphathi wohlelo. Ngiphinde ngibingelele. Ngibingelela umphakathi wonke okhona umndeni wakwahlatshwayo. Na umndeni ohambisana nami okwanzuza. Kakhulukazi ngifuna nje ukuthi ngiyazibongela. Angiyena umuntu ojwayele ukuma kanje. Ngime phambi kwabantu abaningi angaka. Ngiyabasaba abantu mina. Sengiyikhehla impela ngisho ngimncane ngangivele ngibasaba abantu. Kodwa ke ngizoma isibini njengoba uMC uthi angime. Yebo. Ngakho ke engikushoyo nje ngifuna ukudlulisa ukuthi siyabonga siphatheke kamnandi lapha kwakona lokhu nje ukuthi ngimiselana kuyangijabulisa kakhulu lokho ngoba akungijwaye angijwayele ngiyasiyabonga kakhulu ngakho ke siyethemba ukuthi kusawuqhubeka kube mnandi phakathi kwale muzi ngiyabonga
siyabonga simshayele ihlombe likhulu baba washaya nje ngamafuphi kamnandi kanjani and now ladies and gentlemen ngiyajabula nami azi ngiyafisa ukwenza lento leyo mshado manje ngathi inhle lento ngike ngazama khona ngikade ngile lapha kuyiloku that's my family yabe ngithi ngiyozama phe nami ngifuna ukuze kufike kuleli zinga so unfortunately ngiyazi nazi ukuthi laphe kwagcina kulungile so ngithi angizosho ukuthi hayi cha akulunganga yeah ningacabanga ukuthi mhlawumbe ngi right yabo ngiyazama ukuyiqinisa phela ngo MC ngizothini kuthenjwe mina la so nami ke ngizosho ukuthi ningase khona ngihambile phela ngisengile phezulu kuma TV ngivulele icapha lapha kwa date for my family. Kodwa manje ngizosho ukuthi ke sengibuyile. Yeah, sengize nje la kunina ke. Ngisuka khona le phezulu. Ngiyacela ukuthi ngoba ke ngiza la phansi. Ninginqake. Ningangiyekeleli kanjalo. Ngithembe nina ke. Ngingasachazeki phansi nikhona. Bazalwana. Niyasazi simo sami. Nani nikuso lesimo. Ukuthi nina anikaze nisukumele njengami. So ningangiyekeleli kanjalo. Sisonke bakwethu. Niyalazo sizilami. So ngiyacela ke indaba yami ngizoyixoxa kahle ukuthi kwenzakalani ngoba sisakhona la ngenzela ukubamba lento ka 3 minutes. Let's move on, ladies and gentlemen, for this category for best male for best man category award. The nominees are Bishop Mafamati, Doran Hlatshwayo, Sfiso Zwane Mahlangu, Mel Nakana, and the winner is Sfiso Zwane! He's gonna faint. This guy is happy. It's his very first award ever. He has been getting nominated.
Wow. Kelamas. Woo! Hamas. Wow. I did it. Wow. God is great. How? Nishaya abo the best pastor of my format. Wow. Kwanini basiphinda phinda ngama awards. Wow. Nkosi yami, angenzanga ne speech ngoba bengazi vele ukuthi ngizophelela ku nominate. Wow. Thanks God. Wow. Ngiyabonga kakhulu. Okokuqala ngizothanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi sebethi beqedile ngami. Haw, ungithathe phansi. Wangenza umuntu. Wow. Ngiyabonga bangcwele, ngiyabonga. Njengoba sekashilo ke yimo uyiwinile ke ikhathaguri ye best man. Wow. Aningishayeleni izandla, ngizofila special. Wow. Bakuthi kuyangijabulisa mangibheka lana ngoba abantu abawasebenzisanga ama 3 minutes wabo. Wow, kusho ukuthi ke mina ngine 15 minutes yonke. Aningishayeleni izandla. Wow. Yo. Siyabonga bakwethu. Njengoba sebashilo yimi uSifiso Zwane lana. Best man, okay, umngani kaBantu. Madoda, ya umngani kaBantu. It's unbelievable. Amen. bonke abantu bayabuza cause hayi mina noBantu asifani bakwethu. I'm a bubbly person. This guy is too reserved. It's too quiet, it's very shy. Hayi mina ngizazi zonke lezi azikho kimi. Kodwa sibangani. Ngiyamthanda kakhulu and ngichaza ukuthi uhlakaniphe kakhulu. This guy uhlakaniphile and akasabi ukuthi akunikeze i-honest opinion yakhe. Uma ufuna advice uzokunikeza i-honest opinion yakhe. Angeke ayelena le, uzokutshela into straight. Siyababongisa, sibashayeleni izandla. Bahle. Wow. Nkosi yami akacala angikhombisa uManzuza sangikholwe yong. Ngathi ngiyambuka ngathi wa, mara umngane wami uthi umshele straight of umyele enyangeni. Ayayayayayaya, umuhle kangaka! Wow, asimshayeleni izandla futhi. Nkosi yami. Hey, bakwethu. Ngimbangani ke bangani bangani ubantu ngimazi it's more than 15 years now ngimazi sisebenza sonke sekhunda kwenye ama companies amakhulu enza I petrol afana namanye khona ngapha ubantu mkhulu ngibona kuphume nenduna siphethe induna la uphu sisidora uphamisa isandla nduna bakubone hey siphethe imbokodo thina siphethe imbokodo ikhona la namanye ama colleagues wethu siyabonga ukuthi in drive nisukele eMpumalanga sizo supporta nali soja siyabonga kakhulu ngine 15 minutes bakwethu ningamangali ningawari futhi ningawari ngizokhuluma bengenza time keeping ngithi ngifuna ukutshontsha ama 30 seconds than none abantu bavele bakhuluma ama 30 seconds bahlale phansi khona abanye abangichazile bathe 10 seconds hayi siyabonga namukelekile bahlala phansi bayithunga lo mzuzu ngathi wow umkhulu unkulunkulu umuntu saza ukhuluma la kuba ngani mami ngithanda ukuthi okokuqala umshado snip up and milk ne hayi awukho lulu umshado into enzima kakhulu akufanani nokuthi uyoba yiloya mhlamba ube udokotela ufube umistress ngoba lezo zilula ngoba kumele ufunde uthi masocedile ukufunda waphasa uthola isertificate sakho diploma yakho degree doctor street what lana uthi ushada uvele nje ushawe ngesertificate senchatile send qualified already send qualified kodwa yijene nisazoyiqala nihambe hey hayi kunzima ke ngoba kusamele nifundane nazane mina ngenhlanhla ngisempilweni yenu ngiyazi omunye makaphake munjani nomoya waphaka kodwa ke ukuze nifike lana khona ukuthi nibekezelelene elami lokuqala ke ngizoya lapha ya eBhayibhelini bakwethu ningixolele ngikhohlile ukuthi ngisidisiwe nginokuthanda ukuthi ngiqale ngayo ngoba nginamahloni bangcwele amen hallelujah amen yebo eyokuqala ke ilapha ya ku 1 Corinthians chapter 11 engizokuthanda ukuthi nginisherele yona incwadi 1 Corinthians chapter 11 uverse kuzoba u3 ifundeka kanje kepha ke ngithanda ukuthi nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu nenhloko yowesifazane iyindoda nenhloko kaKristu inguNkulunkulu amen mngani wami ngiyathemba ukuthi uyangizwa ukuthi ngithini eminye imishado iyafeyila ngesimanga sokuthi asithathi ama-position ezithina sibo baba and ngithanda ukuthi ngicela ukuthi ume njengendoda mawube sibonela ekhaya makube uthi asithandazeni ekhaya makube u-leader nge-example uma ngabe uyindoda uhleli uthatha indawo yakho umshado wakho angeke uze ufeyile because kumele uyimele into yakho njengomnumzane okay lucky enough wena umzulu ikhona le nto yobuzulu vele uyabona kodwa ifuna ne-understanding ukuthi not just ngoba ngumzulu ngikhulumile kunje kuphelile ha kuwo wonke ama-problems enizoba nawo ngicela ukuthi nifake uNkulunkulu phakathi uye kucala thina ningeza nizositshela indaba zethu nami kama bangikwatele ngizoyokhuluma ngawo ukuze bangicolele ngoba bafuna indaba kodwa uKristu uzokunika impendulo sazo zonke inkinga obhekene nazo hayi yena kunumber 1 ke akahluleki ngaso sonke isikhathi so uma ngabe ungeke umngabaze ungene ngako konke kuye ngiyakuthembisa umshado wakho uzuma ukudlula eminye imishado ngizwe ubaba umfamada akhuluma laphayana ukuthi 40 years I was like wow 40 years hey ayikhona kumnandi mos shuthi nawe uzuya laphayana because laphaya vele kule nkonzo yini hey hayi kuyashada laphayana hayi ubaba umahlophe una 42 years ashada nomema mahlophe hey kusukela ngisasemncane nje bafika la ngifundisa mbale hlume emahlophe bebashadile yabo nomama famari naye wangifundisa nkosi yami Thomas Nhlabathi nkosi yami mama famari angeke ngize ngimkhohle kuba bonke abomama bangifundisa ngizobakhohle kodwa wena mema angeke ngize ngikhohle Mina ke bengihlupa ke mara ke hayi ukuthi ngihlupa ngoba ngiyahlupa esikolweni bengenza nje ama jokes bekaziphumela ke ngingahlusanga nje nami thola ukuthi manje siyabona mem nabo sebaphatheka kabi yabona eh mara uwang discipline ngendlela lo mem lo washo something ngamlingisela abahleke eklasini wabuza ukuthi ubani loyo basho bathi wathi all right wavala umnyango mem waguca wathandaza wangithandazela Jewen, mangithandazela ngesivenda. Yo 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 ngasho ngathi hey isihogweni la. Mangiphuma ngahamba ngayomncenga ngacolisa. Bekhona enye into bathini RCM na. Lawe ama Christian student ayaba khona ngama Wednesday ayothandaza. Ngajoin at same time. Ya ngathi ayikeke. Ha mangithandazela ngesivenda. Azange ngishaye azange ngithethise just ufuna ukwazi ukuthi ubani. Hey, bathi yimi yo ye wena wavele wavala umnyango waguca wathandaza hayi kwashuba so ke bangani wami ninenhlanhla ukuba nama-leaders anje uyabona le nto lekudala ikhona ningayekeli nibambelele kubo ngeke baze banilahle because labantu laba abantu bakaKristu bafuna into enhle bakhiwa andla likaKristu labantu laba so ngaso sonke isikhathi bazoninikeza ama-advices alright Mina ngiyasithanda izindaba. Mangabe ufuna ukungisherela, anginankinga mngani wami, ungeze uzongisherela. One day ngiyazi musa ngihlezi ngi-right. Nokumgqatisa ungwami ngiyazi ngiyophuma ngawe. Siyabonga kuleyo ndawo. Ngithanda ukuthi nibothandazana oyithuba kwethu. Nithandazana oyithu. Ngaso sonke isikhathi uku-avoid izilingo. Incwadi yesithu engizonifundela yona abangani mami lapha ku First Peter chapter 4 iverse 8 li 1 nje kuphela Kunako konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba uthando lisibekela inqwaba yezono Amen Bangani bami njengoba nenze so usathana kajabule yilesikhathi inkinga sizoba khona and sizonilandela so ngiyanqusa ukuthi ithandaze together kodwa phela nijabulile ngoba lapha yami kunomunye umkhupha yabo ukuthi siyakhuluma siyabonisana yabo ngiyambonisa uyangingonisa asiboni ngokufana yabo hayi bese ngiyayithulela ke mina ya bese mase sithandaza athi uNkulunkulu ngono wena awufani nabanye uya understand abanye ba understand so ngobheke kulokuthandaza together yafuneka kodwa ni check nemimoya ukuthi imenjani ningathi masenikwatisene senifuna uthandaza no two sometimes manikwatisene akuthandazeki bakwithi akuthandazeki need connection noNkulunkulu kumele uzincenge uthandaze wedwa uyabona so ke mina ngiyanicela ukuthi mangabe nithandaza no two usathana ngeke asangena othandeni lweni ngoba phela yena akafuni izinto kwakhiwe amabandla amile kangaka akhiwa yimindeni so nina manaza sonde yamsukela usathana vele uzofuna ukuthi alisane nani hey nimsukela usathana he ngiyanzwela nibambe icine ke bangani wami nina becine ngiselene 2 minutes anginandaba nabangimele kodwa ngizokusho ukuthi ngiyanithanda bangani bami ngicela nithandane njalo nibambane MC wami umngani wami lona yase suka kude naye kodwa ngiyabonga ngicela ukuphuza amanzi akho mabi sisuka kude sinayo besihamba ngemoto mina naye besambona bohamba ngebhasi ngiyabonga ngicela ningishayele izandla ne-award yami yokuba i-best man hallelujah
Ladies and gentlemen, that's Sifiso Zwane for you. Give it up for Sifiso Zwane, the best man. Ningaphikike naye ushilo athi yena wakamakoti ubhuti kamkhwenyana. So ukhulume 15 minutes wakubo kamkhwenyana. So ningaphiki naye. Umuntu wakuba mkhwenyana. And no ngifake lezi zinto la ngenze nibone sesisodla. Ndiba sekuzodliwa manje. Siya ngakhona. I team
the team. Yeah. So ngithandile ispeech sakhe uSifiso. Umngani wami uqinisile impela. Saye saba neshow lapha seba lapha standard 10. Ena second ya. Saye saba neshow. So ngijabulela ukuze uthi usesindisiwe manje. Yabo. Uthe uyayihlekisela nje. Ngoba uyayihlekisela. Aka yeah. So nami ngisindisiwe mntwana kaNkulunkulu. Wow, give it up, ladies and gentlemen. Isn't that good? Yeah, so ngisanda kusindiswa nami ngakuba namaphutha ke. Hayi amaphutha phela athen ukuthi nje lento ukuthi nami ngiyakhumbula sihambile sivashele iziboshwa bo na enkonzweni ejele. So bayazi vele mina ngithanda ukudlala bo. Ngase ngithi ngicela ukubingelela nami iziboshwa. But I wanna say and uzohlekisa ngeziboshwa zethu. Ngathi mina no ngifuna nje ukubingelela. Nami ngifuna usho into eshiwo enkonzweni. Bingelela nje. Awu ngeke phela ngize ngidlale ngidlalisa abantu abakwakuyikameda lapha. A deep block yabo lapha kuhlekwa. Insizwa yakhona ihlinile wena oyicabangelayo ukuthi mhlawumbe uyahleka. Yabo mhlawumbe uma ehline kangcono ubona ukuthi uyahleka ke. Kodwa akuhlekwa lapha. So ngifuna kubabingelela nje nami ngacina ngivunyeliwe ke. Ngafike ngasho ngathi kumnandi ukuba lapha. Hi, bangasho it's nice to be here. Angazi ukuthi ngenzeni ngabona sengikhishwa ukuthiwa usiphoxele iziboshwa zethu ngakhishwa ke ngaphinda nasenkonzweni ngacela ukufakaza. Ngafakaza nje kahle yabo ngisanda ukuzindiswa phela. Kwasho ukuthi ngingacela nokucula. Kanti ngicela ukucula nje ngisagcwele i-R&B kakhulu. Ayakaphumi iculo lami ngithi mathi ngiyalicula i-gospel kuvele ngingene ne-R&B ngephutha. Kangicula iculo lami ngiyalikhumbula engilithanda kakhulu elithi avulekile amasango. Ngicela ningishayela lapho elithi nje avulekile amasango. Sizolicula sonke. Kwaba nje into ekanjena ke sengifakazile sengiyacula ke manje nayi R&B ila avulekile amasango ayayo ayaye oh yeah baby sorry my sorry hey sorry man angithi manje i-R&B yabona ivele ingene nje hey sorry sorry ngakhishwa kwathiwa hayi usufakazile siyabonga 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 kuba yilapho vela umusanda ukusindiswa abo usazama uzanywa ubekezelelwe hayi ke kugcine kulungeke. And now ladies and gentlemen, are you ready? My band, are you ready there? Sesodla njengamanje. Umakoti ngowethu ungowethu ngempela uzosiwashela siphekele awusithi yelele yelele umakoti ngowethu ungowethu ngempela uzo siwashela siphekele sithi welele welele siyabonga. Sizoyimixa nale ethi khona le ethi ethini uthe nobhuta sizomlanda uthe nobhuta sizomlanda
umakho
ithini ingoma kamkhwenyana ezomkhwenyana chaza ithini othi oyi nina nithi nizomlanda umakoti kodwa ningaba amakoti
owethu usengowethu ngempela
Ay, yafuma nawe mkhwenyana. Nawe mkhwenyana uthi mkhwenyana. Mkhwenyana uvumile ivideo le. Hm? Awuvuma mkhwenyana. Ha? Aba mkhwenyana badlali. For this next category. For groom's colleagues category, the nominees are Mr. Kuluza, Sifiso Zwane, and Bani Akite Wagland, Nelly Zikala, Zikalala, and the winner is Miss Henrietta Maremane. Woo! And even a nominee as well. Come as a winner. Come as a winner, isn't it? This is favor. Oh. Wow, who's in my heart and bell? Was. Give it up, ladies and gentlemen. This is Miss
Henrietta Maremane.
Wow, Gabonga, thank you.
Tobela, Sanbonani, Bishop, Nda. Mina ngizokhulumela abasebenzi abahlatshwayo. As mentor and mentee. Na 5 years ngifikile emsebenzini. Uye wangifundisa umsebenzi. Atshelwe induna yethu, uSistora Msiza. Nangwe emuva. So mina within these 5 years, knowing about Flatwire, Ukulumil Wabzwane ati, U reserved Disham. I couldn't come up as well as young jumper. Yeah. So, since Mazile, as I can move up Flatwire, Amemeza atini, no ma, no bang feel him 17 Pelangazilus Melang Fundis. So, uyang jailer. Sasankohliwe ngitsibabhlatshwayo konje bowutheni awe ngane ngizaphinda ngisho phela futhi angisho mina ngisindisiwe ngitsi ngaphela inhliziyo so akaphela inhliziyo uza ngichazela akabali ukuthi konje izolongibuzile namhlanje sangibuza futhi so unjalo ke bhlatshwayo ngisebenze kahle naye namanje ngisebenza kahle naye so umshado angikashadi mina angeke ngithi umshado wenza na wenzi but what I can say is that sesimbali no babhlatshwayo ngiyalele burisha ngiyanibongisa siyabonga
simshayile ihlombe likhulu Miss Maremane yasifundile sonke manje. And laba bazokhuluma manje bazothi siyamazi umakoti siwumngani wakhe umngani wethu. Ladies and gentlemen, welcome Mel Nakana and Mrs. Malaza. DJ.
It reaches.
All right. Ngathi khona ukusolayo.
Yabo sisi engathi hawo sendisondele nani ningasukumisa isadla ngoba ubhuti vele useshila ukuthi.
Yeah.
Hayi uyacela.
Hayi no angikho right sengizwile sengibonile. Bengithi uyayibuzela.
kodwa bakhona mse so ready sanibonani sanibonani there is a lady here from the church that translates so well. Can I ask her to please mangabe akusinkinga enkulu ukuthi engilekelele just ngicela ezongitranslatela. Is that fine? Usasekhona? Akasekho? Ukhona? Ngiyacela ma. Abantu abaningi bazile lana bakhuluma ngo-grooms. U-grooms mentate 4 hours. Nami-ke sengizokhuluma nomngane wami ngiyothatha 10 hours. Yeah. Ngifuna abantu bakahlatshwayo bazi-ke ukuthi hhayi balitholile i-bloom. So ngizodika nje umuntu ozongitranslatela. I want this to come out as perfect as I rehearsed. Because lo muntu engizokhuluma ngaye wathinta inhliziyo yami 13 years ago.
Amen.
13 years ago I met umama lona ohleli lana okuwuye namhlanje obathi uMrs. Hlatshwayo. Uyathanda ke yena ukushada. Ha! Wesuka vele nje athanda ukushada. Axoxa nje ingubo yami yobajena mngani injela vele njengoba bokhuluma 13 years njalo vele. Oh hayi siyabonga siyabonga. Ube vele dala athanda umshado. Unzuzo ngimbiza Nzunzo. Ngizosondela kancane ukhona umuntu nje ngifuna ukumchawula. Ngicela manje ngimchawule nishaye izandla nje nililizele. Nililizele ngenye indlela eyaze nililizele ngakhona. Ngithi kuwe baba siyabonga. Siyabonga, 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 siyabonga baba. Siyabonga. Siyabonga. Kuningi engakusho kodwa isikhathi I only have 4 hours. Ubaba njengoba ngimchawula lana, if you guys know i-history kaNzuzo, umama ozele uNzuzo washiya kudala. Ubaba wayisukumela ke wayikhulisela le ntokazi niyibona lana. Iphi make-up artist yakho mfowethu? Hayi bahubetlile bare ka Setswana bahubetlile yong. You look absolutely amazing. Ngicela nimshayeleni izandla Nzuzo. Ngicela simshayeleni izandla amampela. Hawu hawu. Hayi bare ka siZulu bare wenze ukhipho ngo. Yeah, ukhipho nyawo mngani wami. Hayi ukhipho nyawo yempela. Njengoba bengishilo uNzuzo I met her 13 years back.
Ngihlangane naye eminyaka ye-13 endlulile.
Thank you.
You are welcome.
I sound professional. We used to work for a company in Randburg. We used to sell insurance.
Besisebenzela inkampani yemshwalense ngaphe
go. Angazi mngani wami ukuthi besiyaphi laphiyana. Because mina noNzuzo we can't sell anything. Hayi it was drama.
Bekunzima ngoba sikwazi ukuthengisa lutho.
Yeah, hayi. After that,
emva kwalokho,
sathuthathuthana mina noNzuzo, we heard that there was an opportunity as well next door.
Sezwa ukuthi kune
multi choice.
Uzane e multi choice.
Hayi sabona ke ukuthi lapho kuzaba ngcono.
Amen.
Ngiyamixa ne.
Yeah,
ngiyamixa. Yeah, ubucabanga ukuthi uwe kuphela babuzwana unamatalent. I'm also coming for your job, Mr. MC. Yeah. Ngizozo nginikele i-CV yami namu ufakele mfowethu awu. Nathi sike sihole. So we went to multi choice and we started working at multi choice together. At least when we went to multi choice it was much better because people love watching TV. Then we were able to sell
yeah.
After that we parted ways. We parted ways ngahamba ke mina I went to different places to work. She also pursued other things, nursing and so forth in different places. When you are so used to spending time with someone, the distance can be so straining.
Uma ngabeke ujwayele ukuthi wenza izinto nomuntu othile uma siniqhelelene kuba nzima kakhulu.
Ngoba bese sesijwayele just to sit together after work we go and sleep at her place and then tomorrow morning we wake up and we walk. But then let me tell you something, ne?
Meeting in jail of Thile.
Unzuzo met ubabuhlatshwayo 2010.
Bahlangana ke nobabuhlatshwayo ngo 2010.
I met Nzuzo 2011.
Hayi
besik discussa but shem hayi besik discussa sikubuya sibheka ukuthi awu uzawulunga yini awu kunama page nyana nje ngibuyele kuwona. But I'm so glad that today
ngiyabonga kakhulu ukuthi namhlanje
you are the man that is standing in front of my friend
ukuthi uyile ndoda emay eduze komngani wami.
Because you resemble exactly what Nzuzo loves about a man.
Ngoba umele ngempela lokhu uNzuzo akuthandayo
ngomuntu wesilisa. Ngithi ngikutshele budi namhlanje ukuthi ngelinye ilanga noma ngizohlangana nani after another 15 years.
Mhlawumbe siyohlangana futhi emva kweminyaka u15.
You must know that you represent kindness and love. You are down to earth.
Nothando uthobekile.
Uyahlonipheka babuhlatshwayo siyabonga.
Amen.
Umakoti mehamba nobabuhlatshwayo hayi kuyabonakala ukuthi kuhamba umama nobaba. And that is the kind of woman that this lady has always been. I'm talking about 13 years back. Akakashintshi Nkosi yami.
Usenjalo nje nasemva kweminyaka.
She has not changed even a single bit. Maybe you've grown a bit. But inhliziyo yakhe isasenjalo njengoba ngimkhumbula ngakhona. I would also like to give other people an opportunity so mana run through everything quickly.
Ngizodlula masinyane kuko konke lokhu ngoba nginika abanye abantu ithuba.
Nimbonile ke yena hayi ukujiva kusinto zakhe hayi. Kodwa hayi kahlatshwayo nizodla kamnandi ke hayi uyalishaya ibhodo kodwa hayi istep umngani wami hayi. I'm a dancing school, hey, please. Gakulu nje, I would like to give her, I gave her this present before, because besifuna ukuthatha isithombe. But I want to do it in front of everyone, my friend. Because I need you to understand the reason why I bought this gift. Mangibona le bracelet. When I bought it,
uma ngiyithenga,
it represents something that I call infinity.
Imele ukungapheli kunaphakade.
Ngoba akukhona la khona kuvuleke khona mhlambe igap la khona kungangena khona umoya.
Ngoba ihlangene akukho la ivuleke khona.
So when I saw this gift and remembering that the last time I saw you was a long time ago, I bought this gift because I want to also seal back the relationship that we once had.
Ngoba ngifuna ukuthi ke
ngithi nami ngoba ubaba sekayifakile iringi nami ngifuna ufake yami eye friendship because I will never want to lose umngane ofana nawe umngane wami. Usis Lona wangifundisa ukuthandaza. The reason why she's sitting here with this man was because 11 years ago, meloka khuluma ngalo mshado othandayo. She taught me how to pray for a man. Omunye umuntu bezothi, "Ha uthandaze indoda." Oh, kuba thuke yabona abantu njalo. Hi lo sis Lona, she said, "I want to speak to God and say to God, God, I want a man that is humble."
Wathandaza kuNkulunkulu ukuthi inkosi ngiphe
u God, I want a man that is courageous.
Ngifuna umyeni ophikelelayo.
This man used to travel ezobona lo sis Lona. Uyawathanda yi ama long distance ke yena.
Kade
inkinga yakhe ileyo.
Wenyane.
Namanje ke mina naye sesoba ama long distance friendships. Uzayibamba ngoba vele yena uyijwayele uza ngiloka ngifonela. I love you my friend. Hayi ungakhali phela ungakhali usise makeup sehambile. Awungcede buti lapho mina nawe sivale bese uyangceda nawe ukuthi leli friendship leli engilifasayo ngoba silifasa sobabili. Umkhumbuze ngaleli langa ukuthi mase sengathi uya ceka kancane. Mase sengathi ufila ngathi uyedwe emhlabeni ahlalaza ukuthi ngikhona noma ngisekudeni.
ubumkhumbuza abahlatshwayo ukuthi uphu email umfonele ukhale kuyena. When she was arranging this wedding, she was so stressful. She used to call me at work. I would pause everything that I'm doing, and the first thing she would say was that, "I just need your hug." So you can grab as many as you want today.
Sanibonan, ninjani, bingelela ivakashi zethu esuke eMpumalanga zize lapha ngwase KZN kodwa sengi ngale Mpumalanga kanye nabombali. So abaseMpumalanga ivakashi zethu lapha eKZN bingelela abafundisi bonke abakhona ngegama lomfelo wethu Jesu Kristu, amen. Ngizokhulumela umngani Umbali. Umbali ngimithe through ubaba, through ubamalaza as well. Ngoba baba bangani, but thina sase safika ke sathopha ubungani babo ekubenini sazane ngabo. So Umbali umuntu oyithobile ever since ngimithile. Umbali umuntu oyithobile. Umuntu nje oyithandela iEnglish ke umZulu othanda iEnglish and uyakwazi ukuyikhuluma. Bekuthi kwesinye isikhathi mase ikhuluma iEnglish akhuluma nami ngithi mina isiNgisi kwesinye isikhathi khona la ngihamba khona ngiphelele khona. So isiNgisi sakho si deep. Noma ese emotional Umbali uyabona ukuthi emotional ngeEnglish unale soft spot nje like usoft unlike thina abanye nje esithi masikhala vele konke siyakudedela. But Umbali nje yena unale yonto leyo. Uma uthatha ungibheka ungacabanga ukuthi mhlambe nami ngileyo type abanye abangazi cha ngihlale nje ngisho nakwabanye ukuthi mina nguZulu girl ngufarm girl but Umbali ayishemu soft unenhliziyo enhle uyalalelana kanti futhi maka nalangaboni kahle khona uyakwazi ukubuza and futhi enye into engiyithandayo ngaye umuntu omsabayo uNkulunkulu. Asizange sazalwa ke sisentsindisweni kodwa ke sithe masikhula sakhula saba senkosini and into engiyithandile ngithanda nanokuthi ukumentionela ukuthi nobaba umuntu vele wenkonzo ave kubalekile esikhatini samanje hayi ukuthi mhlambe eminye ayikho right ino rayibalekile nganayo uNkulunkulu but kungcono kakhulu uma uNkulunkulu eyisekelo semshado. So ngizothanda ukuthi nginibongise kakhulu nihlale nibambene ama challenges akhona but mina ngisuyeke lo muntu loyo ozothi mawususi hayi mina angeke ngize ngkhone ahe siye encwadini litheni iverse uma when it comes to our weaknesses. So incwadi encwele ireference yethu uma sesi run out of options. So every time uma kunento ongayitholi kahle refer to the Bible, the book of life. Uzoyithola yonke iclarity. Mina nginawo ama questions embuzweni ozoba nayo. But uNkulunkulu neBible yona okuzokusothela out. Asikompare ke mbali uma sesi kule level yabo mama no baba namakhaya. Yabona njengoba kokahlatshwayo umthetho wahlatshwa ngeke ufane wakamalaza. Uma ufika kwamalaza mhlawumbe benze ezinye izinto ngenye indlela ungabe usufuna ukuthi yokwenziwa kwamalaza because awazi ukuthi i-reason yokuthi kwenze kanjalo kwamalaza yini but ithola nawe indlela ezumama yokuthi wena lakhe ikhaya nawe ungalenza kanjani. Ngiyakuthanda and ngiyazi ukuthi yonke into izoba nje impumelelo asihluleki mase sinkulunkulu no matter what we can face no matter what you can come across along the way yomshado nothing is impossible with God. Themba lakho nje lihlale kuye uNkulunkulu uma ukuthi kanjani always there for a prayer sizokhuleka nami ngikule lendima because ngakushiya nokunye nokunye ngabona ukuthi the only answer is God. So siphila ngomkhuleko uyo lenkonzo ngoba futhi inkonzo vele yaqalwa uye uNkulunkulu. Prayer all the way. So ngiyanithanda and nibusiseke uNkulunkulu anibusise Amen.
Amen. Thank you so much. Simshaya ihlombe elikhulu. Kade ngiqinile ukuza la. Lokho kusho ukuthi nikhulumile bo. Ayi niyakhuluma. Bo mama. Bayakhuluma labo mama makoti. Ukhuluma nje makoti. Lutho. Hayi bakhulumile bo. Bashaya omunye washaya isingisi. Washo omunye ukuthi hayi umakoti uyena okhuluma isingisi mina ngikhulumela isiZulu mina. Yabo nami ngina umngane okhuluma umlungu. Ngangitshela ngizocina ngikhuluma isingisi. Kwashintsha yena la. Wagcina sekhuluma isiZulu ngistrong kakhulu, ngistrong. Into engayindawo. Manje mase simalaza wasusikhalisela umakoti manje. Wakhalisa umakoti wethu eh? Umesisi bani? Umesisi Nakana. Miss Nakana. Why ukhalisa umakoti manje? Oh. Wena uthole ithuba la sifisa umkhalisanga umkhwenyana. Ayikho into esabhangelana nje oyiphethe la. Ufike uyakhuluma nje kuphela ukuthi mina ngizomtshela 15 minutes. Uma futhi efuna ungixoxele izinto akangixoxele mina anginandaba mina. Nkulunkulu isisekelo lapho. Awuphethe bhakela nje. Sorry man mkhwenyana, sorry man, sorry. Sorry. Noshera lapho ibhangela, lanwebeka nje. Hayi sorry man, hayi. Akufani phela, nathi besingalindele ukuthi Miss Nakana uzokwenza into enje. Hayi sorry. Kodwa sibonga ukuthi nje ukhalile makoti. Sibonga usikhalisela. Fanele kukhalwe emshadweni kube khona okhalayo. Umakoti ongakhali uyasithusa lo makoti. Hayi makoti ostrong kanje. Hayi. Isibindi unesibindi. Akakhali makoti. No bafethu sizodla, trust me. Ngiyanilungisela njengamanje. 3 minutes sahleli kuwona njalo. Ngiyacela please. Ngizocela njengamanje sidlulele phambili. Sicela i-advice by married couples. Ngizowabiza nje uMr. and Mrs. Gijimane Hlatshwayo no Mr. D and Mrs. Nelly Zikalala. Sibashayela ihlombe elikhulu beza phambili. Sinayo labo 3 minutes. Sesiyodla manje, siyodla manje. Cela ninukise lapha ekitchen nivule amawindi enu kunukele ngala. Bonalo ukuthi siya khona la siya khona. Nibe nivula lezi zinto leziya. Lithi niculo bafethu, ngicela nilishaye noma inini.
Ngizonishishisela ngimakoti oshishisayo nahlatshwa bayazi bese kufike mina kuyashesha. Yep. Butu abu kali kulo jina mungalaz. Ama, la busu. Okay. Singime kahle noma ngavumi umlenzo wami. Kuthanda ukunibingelela igameni la Christu Jesu umfelo wethu. Mina ngumakhanyile oshadele kwahlatshwayo. Angazi ngizomu-advisor kanjani ngizomu-advisor kanjani uMbali. Ngithanda ukunibingelela nje kuntambama. Nginitsheleke futhi ukuthi safa esibhaxi base sibuyela ekhaya. Ngoba nje hayi shem babezala wethu asifake isporo. Sisenkinge nje base sigoduka shem. Ngoba nje hayi ngeke sayiqonda nje lento esihlalele la. Ngiyambonga uNkulunkulu. Silize lafika lolu suku. Ekade silibhekile nekade silihlelile Mbali. UMbali ngimthathe udadewethu. Ufikele kimi ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu use edile ngithi nje welcome to the boat Mbali. Ave uzojuluka ntombi. Khohlwa nje bugcina namhlanje ufama ekhapha abizayo. Liyashisa ibhodo kulami uzalidlala. Ngithi nje ngiyabonga. Umshado wokugcina wawungami. Sekuwena ke namhlanje shuthi ke ngiyaphuma ke emabhodweni amancane ngiyawamakhulu waze wangilaya ngoba ngizosha. Umndeni wahlatshwayo kumndeni omkhulu nami ngafika nje ngiyithithizela weMbali ngikutshele mina. Ngathi uma ngifika ngabona ukuthi hayi ngizohleba ngomkhulu ngoba akekho. Akunkani uMbali uzonya tshele uzuza ukuthi kushisa amakhwapi inkani uyayazi uma sidlulela ey'nganeni fana kuba wesi sisi kufaneke wenze sure ukuthi uma ufuna ukuqala inkulumo bene-strategy futhi mina ngaze ngimbone umuntu ozala iy'ngane ey'fana zonke naye ngeke ngibone uma ngabe sesiplani ukuthi hheyi sizoyingena kanjani le ndaba uma ngabe sikunento mhlampe esifuna ukuyikhuluma nje siqale siyidiscuss-e sodwa ukuthi no le nkani le ngesiyimele kuzomele ukuthi mhlampe asiqale siyikhuluma ukuthi uma sesiya lapha emithingini ayakhona-ke ama-meeting shame hayi usazokhala dade uzokhala zoma ebutama yabona nje nginika isibindi namhlanje ngiyaku-advise mina-ke ngizoku-advise ngeke ngikwaziyo. Ngoba uma ngikutshela engingakwazi ngizobe ngiyakulahla ntombazane. Njengoba ngiyakho ngithi welcome to the boat Mbali. Sizobamba la mtakwethu. Washa ichopho ngiyaliwasha nami. Siyaneka senza konke. Ngithi welcome to the boat Mbali. Sizosebenza ke la kahlatshwayo. Ngiyasebenza mtakwethu. Uzuphuka idola nje ngikuhamba ngonyawo. Uzophuka idola weMbali ngikutshele. Kodwa ke the best about them banothando ave benothando banothando ngizokurepeata banothando so ke ngizothi kwena Mbali kuzofika iy'nkinga kuzoba mnandi njengoba hlezi sikhuluma-ke kuze kushaye u-1 no-2 sikhuluma-ke sisazokhuluma-ke futhi nje sisazokhuluma-ke mase ngiyarifeya-ke ngithi awani nje awazi yini mngani awazi noMbali ngakutshela nje ngalengeluka ukuthi wawukuthi awunginakanga ngoba yayingakakufikeli hhayi ziyafika mtakwethu ziyafika nje fika iy'khathi ezimnandi ezinhle nezimbi futhi ziyafika-ke futhi kodwa ngizothi kuwe nobhuti ungayiki ukuthandaza kuthi mangabe Mbali usuthandaza yezwa siyafika lesi sikhathi uze ukuthi yabona manje akusavumi manje ngithandaze ovele ushaye baba wethu osezulwini mfana noma uma ubona ukuthi ena ziyashaya akuhlampe kanjani ovele uvuke ngo-12 mntamakusuke sekuthule yezwa Well, we shy and find him cooler, big, but suit. I mean, must we a lal. Was of work saying that how one was on Cabell and Gunkulunkul. Beside me, having a type of Kulukul being Kulumel and Shintanders. That's how Kulman and Kulukuz wins and manages our sorry, Susu, Sanders and Sobabil. Girl, who Sanders in Bal, Tanders and Nobabil no boot. Ntanda zayaninga nifuthi nifundise ukuthi kuyathandazwa ngoba yonke into ayikho into ongayenza ngaphandle komthandazo. Siyabonga kakhulu ke Mbali ukuthi ufikile usisi wami udadewethu uyazi nawe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ugcine kwenzekile lolu suku. All the best. All the best nakubhuti futhi kanjalo siyabonga.
Ngibingelele nami okuningi sekukhulumile bayakhuluma vele kwadala lokho ufuna sikwazi nawe Mbali ufuna ukukhuluma mfuna ukukhuluma kuze kulunge kuzolo ngoba ukukhuluma mongakhuluma wena umuzi wahlatshwa ngeke ube le nto oyithanda ufuna ukukhuluma amagama engawasho nje bafowethu le journey niyithathile yinhle kumnandi futhi kuyaphileka kunezinto ezimbili engifuna ukunipha zona usaba uNkulunkulu nithandaze bese nahloniphana once nahloniphana nithandazile konke kuzokwenzeka awekho ama-hits la ningeke niwakwazi ukwanqamula kanye nidlule kuwona nakumina kubanjalo kuye kufika isikhathi empilweni nami ngithi ayi ngibhekele kodwa ngeke ngenze short ilanga lishoni ngingabhekananga naye ningakuvumeli ukuthi nani ukuthi men bekho la ningabonanga khona esukwini lize tshone usuku ningekho owehlele ngezansi axolise nibuyele futhi egameni kuzoba mnandi nje men nizokwazi ukuthi ningavumeli ukuthi usuku lushone ningabibikho owehlela ngezansi no matter khona uzodinga ukuthi kube wena mfowethu owehlela ngezansi ukuvume lokho umyeke Mbali thatha 100% wena uno 10% uzobona kuzoba mnandi ungathi wena wakho 100% ungawumna ngindoda yonke ama decision maker no 50-50 lo 50-50 uyenzeka and uba mnandi ke futhi mina usebenzisa banenhlonipho ukusaba umdali yonke into izoba right ngiyazibongela kakhulu.
Thank you so much, especially Hlombe. Bashilo bathi bazothi nje 1-2-1-2. Shilo mama mhlatsho wathi kuyashesha yena uyasheshisa. Kuyaziwa mase fikile uthi nje uyashesha. Yebo. Ukushiwa wathi ake ukhulume uthi ubhuti. Ngizwile umama ubiza ngobhuti. Athi akamazi kahle umkhwenyana. Uthi ubhuti. Two brothers. Kona abazokhuluma abanye njengamanje enye couple Mr. T ngiyazi mathi Mr. T nilambe kakhulu ngathi kuzi order manje Mr. T noma sidlulele phambili khona Mr. T and Mrs. Nelly Zikalala. Sing choir.
Yesu, wena ungumhlobo, umhlobo wethu. Yeah.
Kwaze kwamnandi emshadweni. Kwaze kwamnandi emshadweni bese ngiphethe ubuthongo. Kodwa kwaze kwamnandi. Ngaze ngathokoza kagezeka inhliziyo. Udidi ungilahlile bakwethu. Shuthi indoda akayifuni lena. Engizoyithola la. Ngingumesizikalala. Bhuti wami lo udadewethu loyana. Hey, bhuti sitholele imbali ezosikhanyisela lapha ekhaya. Akusuthumbu kodwa nje udadewethu omunye. Eseshila umakoti wakithi omunye baningi. Yazi fune ngihlale nje nginabe bengabe ngisenzela uthe nje ekhaya. Ngenza ilutho nje ngihlale ngibe uanti. Baningi. Khona bangekho la umakoti. Maphela sengisebenza kwenye bese ye-Europa phela mina. Kanakazikelela ngiyasebenza. Nginibingelele umphakathi, umndeni wakaNzuza, umndeni wakahlatshwayo amahayisi, ongele emuthi, ongele bogama. Ngoqoka savalavala amakhanda amadoda. Ngithi siyabonga. Bese ngibingelela noSingayi. Bhuti wami, oyithulelayo shem. Ngisho athi uyethanda ukumbuza something, ayithulele nje ubhuti. Athi, oh, sis, oh. Qedile, khanda liqedile. Hey, tate, kumnandi emendweni. Bathi umfazi ohlakaniphile uyawakha umuzi, kodwa oziwula, uyibhidlizela yena. Kusho ukuthi nawe nangabe uhlakaniphile uzozakhela. Uma uziwula uzoyibhidlizela wena. Emandweni kumnandi. Ngelanga kuyashisa, ngelanga kuyabani, kodwa ufuna ukuyifuthumezele wena. Umuntu wakho uyamazi. Kuthi nami lokhu akakuthandi, lokhu uyakuthanda, uqinise la kuthandayo, lokhu angakufuna unciphise. Kuze nje kube mnandi, iminyaka iqhubeke. Eyi, njengoba ngino 100 years nje ngisemshadweni, eyi ave kumnandi wema. 100 years. Shuthi ubaba nje ulandela mina ngemuva. Njobe no 40 yena. Mina kuno 100 years nje emendweni. Ngihleli bathandwa. Yazi ngihlelele nje kumnandi. Manzuza, makathando, hayi sis. Nje le ndlela iyahamba kamntana. Mabungaphatheka abatshela ukuthi kulukhuni ubabezala u this and that. Ha uzomjoyela mntana. Futhi ngifice kahle kubaba nje seyilungele. Bani wafica isikhathi lesiyane sewuvela futhi yakhahlela wezokukhahlela njengamanje nje usumbrush ikhanda suyambrush nje umgeze umkhulu hayi sisi kumnandi emendweni ufisa nje ngathi ngihlala kahle nibamsane kahle nobhuti ngiyabonga hey nendlala bathando
hayi ngiyanizwa nilambile bathando sizodla manje Ngelinilanga komunye umshado kase ku late kakhulu sekufanele kukhulume othe ngazi welcome to bani kodwa umama kwathi kuyabonakala akekho kwathola ukuthi akasekho usehambile ngayithola ke message mina ukuthi wayethi ngimakoti mase kuhlwile ohamba speech leso engasibona ukuthi cha wakhuluma nje choir my choir Are you ready for words of wisdom? Ladies and gentlemen, let us welcome Reverend Matsonong.
What's her name?
Naku Tomosisi Naku Tomosisi
Oh,
qala nje ukuthanda ukubingelela uba bishop nomama nabafundisi bami kanye nabo reverend batheke ngizonikana nge word of wisdom ngiyacabanga ukuthi batheke ngizonikana nge word of wisdom because bafike embalenhle ukuqala ukubazi kwami ngabazi baba abantwana bami haleluya nginomntwana oyedwa ke senga adopter these two sengina 3 plus sengina nabazukulu about 3 haleluya manje ke bantu bami ukuqala kokuhlakanipha ukwemasaba uJehova ubantu ke bathi uthulile bamsho zonke lezi zinto abazishilo haleluya engimthandela kona Mbali uyabekezela akunandaba ukuthi nini bathi unenkani but ke uyabekezela ngiyakuthanda lokho futhi ngiyathanda lokuthi lokho angakwazi uyabuza enalalele ukuthi uthini akamana caba ngokuthi hayi isilunga ngisho basho njalo so mina ngumuntu omdala ngisho ngithatha ngenyawo lonwabu but ke uyahlala ubaba ubantu sihlale naye ku cell group use cell group yami sihlale nje naye siqoqe abantwana abaze bangibuza ukuthi niqoqani ngaka ninodwa haleluya it's because uya inquire into angayi understand especially enkosini haleluya bazalwane angizumoshi isikhathi ke engifuna ukukusho kini bantwa bami ukuthi emshadweni ukuthembana trust each other emshadweni futhi respect each other futhi ibane commitment to each other lokho kuyawakha kakhulu umshado haleluya okunye futhi emshadweni ibane abangani yazi abangani ubekhona la umngani kaMbali simzwila ngisho umngani kaMbali uthini so uma umyeni wakho azoba umngani wakho it's easy to communicate akukho nzima ukuthi hey ngiyocala ngithini no because it's your friend therefore kuzoba lula ukuthi ukhulume nomngani wakho noma yini ekuphethe kahle nengakuphathanga kahle why because you are friends and it's easy ukuxolela umngani angisho siyazi sonke ukuthi it's very easy ukuthi umngani umxolele than umuntu nje so kuzobe kukhona le ukuthi umngani committed to him bese futhi uyamthanda bese futhi kulula nje ukuthi nikhulumisane haleluya bazalwane so ke kuyakwakha ke ubudlelwane ke bazalwane ukuthi nokuthembana mthembe uBantu Mbali nawe babantu mthembe uMbali regardless of whatever yazi ukuthi unkosikazi wami uthembakele nawe Mbali yazi ukuthi umyeni wami uthembakele haleluya ngiyabonga kakhulu ke bazalwane kuhle lokwenzeka la kuhle kakhulu ngiyakuthanda bishop kule 40 years oyishilo ukuthi after 40 they can think about anything else but ngendlela sengibone ngakhona uphila ngakhona after 40 years bazoba ba more stronger than now Siyabonga. Hallelujah.
Siyabonga. Simshaye ihlombe likhulu Reverend Motsweneng. Motsweneng. Oh, not Neng. Okay, Ning. All right. Okay, njengamanje sesizocela ozosenzela Toast. Sebe kulumile abantu bathi welcome to fatherland, welcome to motherland. I'm a friend, banibani, words of wisdom. Njama isekuzozovuliwa yini? Ubani lothi mina ke ngizovuliwa yini mina? Ngiyanizwa niyakhuluma. Sicela okay, kusafika ini? Itafula ngetafula kuzingelo siyewayini fike ilithi qithi fike ingelo siyewayini shuthi ke uthula nzuza ozosenzela le item asazi kanjani Ba kuluma bantu bathi be that wife. Bathi mina ngizovuliwa yini. Sayinikwenza yini konke. Uthi ngicene ngifala lapha ekugcineni. Ufuna univulele iwayini. Simshayele ihlombe elikhulu Thula Nzuza. Uthula nomthula.
Shit.
Unjani wethu?
Sure.
Nisebenza khona lapha.
Angizanga bhuti.
Usebenza khona emawayinini.
Ayi, nami nje ngu delivery guy.
Uyalivula nje.
Eh, angizolivula nje.
Bengihlambo
wena. Ngizokuthelela kodwa.
Okay.
Ngicela ukunibingelela. Ngicela uqale ngibingelele u Mr. Hlatshwayo no Mrs. Hlatshwayo. Bese ngibingelela umndeni waka Hlatshwayo wonke. Nomndeni waka Nzuza. Nomngam lapha uhleli lapha ya ngenze nje ipreparation ngiyaqala ukuyenza lethe ngiyenzayo so I came prepared Ngizoqala ngiqoxe nje ngosisi wami kancane. Ngiyakubongela dadewethu. Ukuthi usukulesi sigaba. Ngicela ukuthi uyiphathe kahle lapho yakhona. Ngiyazi ukuthi uzokwenza lokho. Nawe mkhwenyana, ngiyakucela mfowethu. Phathahle udadewethu. Dadewethu, ngiyacela ukuthi whatever kwenziwa umkhwenyana ongakuthandi, cela kungafiki endlebeni zami. Ngiyacela ngoba leyo nto leyo idala ukuthi ugcine umuntu usekwakheka inzondo uma lokhu umxoxela iy'tori ey'bhedayo. So whatever okuzokwenzeka. Ongekho iphi ngakho nihlale phansi nibonisana. Nawe umkhwenyana ngiyakunikeza imvume. Noma unamahloni umkhwenyana ngiyazi uhlezi ungidakhela. Kodwa I'm only a phone call away uma kukhona ama-problems mfowethu. Uma usubona sekuxakile. Angiyibonike kodwa-ke iwayini lami mfowethu lelo obukhuluma ngalo ukuze ngikwazi ukwenza lo toast.
No, bese uthuliphethe thina. Kanti uzovulani. Wena ungekanti uthi uvulani wena. No, akekho ready, sicela omunye. Kahle. Nayi, yabona umkhwenyana uqaleni nabamizana manje. Uye phone call away.
I'm a mic away.
Yeah, mic away.
Ungibambela-ke bro. Ayi, ngeke ngize nifundise ukuthi lento ivulwa kanjani. Okwaziyo nje ukulivula ngizocela ivule and then bese baridinga iglass
konade belele manje bayavuka mase kuvulwa amawayini siyasithule siyabuka nje sebebona iwayini bathi yo inhliziyo yami cishe yama asebenzile abafana
kade ungashaya umuntu ngakuthanda uba ingozi lento uvule kahle please
shuthi ke vula ngokuqophelela akuvule abangaphansi omnyaka u18 nipaso papa ma camera bagwaqe manje
class nje happy marriage life
see what the Lord has done see what the Lord has done what we were
busy manje nebizi ematafuleni ukululwa izandla kubhizi. That's enough, please.
Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass.
Oh,
see what the Lord
has done. Oh, 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 give it up for the choir, ladies and gentlemen. Wow. Love you guys, love you. No, ngiyasho ukuthi I love you, angaze ngiphuze wayini. Izinto eziningi enje ishiwo. Sekhakwana, sibone sekhakwana la. Mawuzo ukuthi hagu umuntu uyibambe. Okay, bafethu ngicela ninga I non-alcoholic. Ngicela ningaze nidakiswe. Non-alcoholic, ningaze nidiyazelise. Siyabonga kakhulu ikhwaya. Kuqondene nje ikhwaya icula icula ethi see what the Lord has done. Ayikho mayelana newayini lento. Uthi mase kukhishwa iwayini kuthiwa see what the Lord has done. What we waited for has come to pass. Ah, choir. No, kuqondene, kuqondene. On that note, ladies and gentlemen, let me see you. See what the Lord has done. What we waited for. Wow. What a photo. Send me on WhatsApp. Tag me. Okay, for this category, this is our last category of the year. Cutting off the cake, let us welcome Me Mahlophe. Shayeli hlombe likhulu, Me Mahlophe, to do cutting off the cake. Item. See what the Lord has done.
See what the Lord has done. Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. See what
ngibingelela my bishop and mama Mufamadi, ngibingelela abafundisi bonke entambama egameni lenkosamu Jesu, amen. Ngibingelele ibandla lasembalenhle, ngibingelele wonke umuntu okhona egameni lenkosamu Jesu, amen. Ngizokhatha i-cake ke bazalwane. Before sizokhatha ikhekhe bakamhayisa ngithanda ukufunda iscripture la Proverbs 18 verse 22 ngizoyifunda nge-NIV ithi yona he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Enye version ithi, he who finds a good wife finds a good thing and receives favor from God. Ngithanda ukuthi before siya kule cutting of the cake, ngithanda ukuthi kubabhlatshwayo. Babhlatshwa, as the Bible says, ukuthi he who finds a good wife finds favor from God. Namhlanje you've obtained favor from God because you find a wife who is good. But obokwazi ke baba ukuthi le favor le iyasetshenzelwa. You are not going to find a favor from God falling from the sky coming to you ekubeni wena ungakwenzi okuhle. Uma ngabe you want this favor babhlatshwayo, don't ever, uyambona umbali muhle kanjani, don't ever, uyangizwa ntate ehlatshwayo, don't ever make Mbali cry because of you. UNkulunkulu akafuni ngabantu besifazane. And uNkulunkulu angeke avume ukuthi umkhalise bese uyakufavor njengoba asho. The favor that you are going to get from God, you are going to work for it. Ntate ehlatshwayo, uyangizwa bathi ma uvuma uthi kuphela ngekhanda. Ngiyakubona ma uloko uthi uyangizwa. So this favor that we've got today enhle but a good wife enye ethi beautiful wife, you are going to you've got a favor from God, so uzoyisebenzela ke ntate. And Mbali coming to you musadi yahlalifile umfazi ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe bashilo abomama la ukuthi uma ngabe uyisula uzobhidliza ngezandla zakho. But uma ngabe uhlakaniphile uzowakha futhi ngezandla zakho. So in order ukuthi ubabhlatshwayo athole ifavor from God, it needs you to be the wise wife, to be a praying wife, to be a respectful wife. Umhloniphi umyeni wakho, ungakhomperi njengoba ashilo umngane wakho, I think uye ungakhomperi ukuthi ngapalisa next door kunamasofa we-50,000 wena ubaba okuthengele we-15,000 makafika ntambama abuye emsebenzini soyamkhalela wena ufuna la masofa lawayana awazi ukuthi bona bawathole kanjani angithi. So don't compare your husband, umkhompere nomunye ubaba uthe ukuba uNkulunkulu anginikeza omfishane man bheka lona mude kanjani. Don't compare. Love him. Respect him. Babhlatshwayo, love your wife. Azokurespect. It goes hand in hand. You respect him. You respect him. He loves you. He loves you. You respect him. It goes hand in hand. Ngizocela ukuthi nize ngapha ngaphambili bakamhayisi. Ngokuzithoba okukhulu. I don't know ukuthi izinto ziphelele yini la. Ngizokhuluma ngekhekhe. Ngifuna nize kuqala la phansi before I can start. Hallelujah. Sesibuyile futhi. Manje bazalwane masibheka le khekhe leli. Lihle. Obana angela kutinja lekan. Lemhlophe. This cake, Mbali no puti, it represents holiness. Njengoba nemhlophe kanje. Le representa uthando. Le representa inhlonipho. Libona ukuthi lakheke kahle kanjani. Le representa iorder. Yalibona ukuthi lihle kanjani. I think umuntu olenzile ulenze ngeorder because ulethe lokho okukhulu waletha okuncane waletha njalo njalo. So it have got an order. Nani emzini wenu nizoba neorder njengale cake enizolikhatha namhlanje. Nizoba pure emshadweni wenu because le cake enilikhatha leli limhlophe, it represents purity. It represents love. So when looking to ama ingredients enze le cake leli, I think maningi umuntu obekade alenza uhlanganisile boma vanilla, boma shukela, boma baking powder, mhlambe boma carrots, boma velvet, red velvet, whatever le ayihlanganisile. Kodwa enze ikhekhe eli-1 elimnandi. So nani namhlanje, this cake inikhombisa ukuthi you must have a unit emshadweni wenu, nibe nokuzwana emshadweni wenu, nibe munye emshadweni wenu. So sizokhatha le khekhe leli njengoba sengishilo ngathi mina Mbali uma ngabe ngumfazi oyisula uzowisa lo uzobhidliza lo mshado omuhle kangaka. Baba uma ngabe uzomkhalisa uMbali uNkulunkulu is not going to favor you emshadweni omuhle kangaka. As we are going to cut the cake manje ngicela ukuthi silikhatheni bazalwane le cake. And uma silikhatha silikhatha so nilikhatha no 2. Niyabambisana. Asibambi kanjalo. Mbali bamba ummese. Ubaba abeke isandla sakhe la. Yes. And bazalwane le khekhe leli la alithambanga la. I mean this white part iqinile. And ngaphakathi li soft, is very soft ngaphakathi. Le khekhe leli representa this outer part of it that is strong represents wena mntate hlatshwayo. You are going to be strong for Mbali. Mbali is a weaker vessel, lisho njalo iBhayibheli. Lithi abafazi they are the weaker vessels. So when you are going to protect Mbali according to the shape of the cake because le heart li representa wena le heart la I mean ngase ngaphandle. Liqinile ngamanye amagama le strong. You are going to protect her. You are going to fight for her. You are going to fight for this a favor from God. So ngicela ukuthi nikhathe bazalwane Mbali wena babhlatshwa isandla sakho sibe ngaphezulu kwesambali and then you cut the piece that elizoyidla. Ulikhathe kahle. Yes. And then after balikhathile bazalwane bazo Mbali uzodlisa ubaba adlise Mbali. And ke ningaropani kungabi nomunye ozothatha ipiece engaka idle omunye athatha ipiece encane sithatha amapiece alinganayo. Angathi sithe si unit manje sesenza izinto ngokufana. Asaropani. Ngoba mamropa Mbali kusho ukuthi yena angeke asuthi. Mamropa ubaba uhlatshwayo kusho ukuthi yena angeke asuthi. So mnike ipiece iyayincamula. Mangayincamula la. Ayalingana. Yes. Udlisa ubabhlatshwayo, babhlatshwayo adlise wena. Akayiqeda bathi bathi abanibona. Thank you. Ake korobe omunye ngoba mina ngila eduze baze amapiece alinganayo. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu mina ngicetile kwami. Nizobani? Yes, mthande umuntu wakho umbheke emehlweni. Umtshele ukuthi umuhle every day.
Zela wena kikiza bo lifikile order lifikile order wow nalelinye order babambisene lapha lahamba i order njalo liyaphle li order ay bo kikiza wena. Hayi njalo uthahamba amatafula ngamatafula cha. Ungazi uthemba ukuthi liyeza kwelethu. Five. I'm going to 5, 4, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Choir. On that note, ladies and gentlemen, DJ, can I greet my DJ? Ladies and gentlemen, welcome to a
the end of our program. It's their very first time speaking as husband and wife. Ladies and gentlemen, let us stand up, honor them, give them a huge warm round of applause, scream, shout, and welcome Mr. and Mrs. Hlatshwayo.
I think he's away. Ungazi isiZulu, those are the in-laws. Ngizokhuluma ukuze kube kusheshe. Sikhumela sobabili ukuze sisheshe siqede iprogram. Ngiphinde ngibingelele abafundisi kakhulukazi ubhishobhi noprofetess lapha. Cela nibashaye izandla ungana something esandleni. Nabafundisi nabo rev bakhona khona la nabangani nezihlobo ngicela ukubonga oyano MC what an MC ne worship team bayibiza ngeband MC siyabonga ukuthi ayethi gamelisha iband and then ne sound seba advertisile nabo bonke. Oh yeah, and the people in the media, Conway and the team, you can find them somewhere taking your picture for you. And sibonge nabe venue iTandan isenzele umcimbi omuhle kakhulu. Sibonge ne support ubishop uthe ngenzeke uma sethi sound right ne worship team right sibuye inkonzo seyivuyekile ubuye no bishop ukuthi more than 50% ibe enjoy i sound ye band or ye worship team. It was very nice. Siyabonga abangakhona ngiyaqhubeka kusasa na Krum's family for traditional abangeke bakhone. Siyabonga. Siyabonga kakhulu nanginontodana la uthando lwethu. Siyabonga. Sibonga no MC avale uhlelo. Thank you.
Siyabonga kakhulu. Give it up, ladies and gentlemen. That is for me, that for my crew here. Guys, we are going after this home. You get tired of being at home. Okay, siyabonga kakhulu. Yeah, no. Ngicabanga ukuthi mase kuhanjwe ubone masani belokhu behleli bese uthi. Hayike. Yama uthi hayike. Bayabona. Kodwa ke singaqeda sidle isekhanda la.